Jehova eutsamaya le morena ke ri hayo mathata
Amen. Kotsi yanga wo jena mutani rorivana navo sabatu mudzimu. Rigoramba vone kotsi yavugara kahenyimero. Ngari nevane mudzimu ariko ne iyarifenya. Manda vatadiru tatiri kajenda ngotino hune ravahone. Zimwanga usendelela dzimbilu usendelela miyerekanyo. Zimwanga usendelela mirado mudzimu nga dzina la Yesu. Nea pumudzo ngauri va mudzimu wa pumudzo vone. Vodziyamba ipfine uri vaya huvadza vadova vaforisa. Kha vatsele vo dzhena vo swika va kho va hafarwa tshifinganyana. Muya wa mudzimu ari na manda kanukisavo. Kha ri ite nga vuthu na nga vugala u ḓisa phodzo. Kho va humbeledzi na mudzimu wanga u laula mushumo wote wo zwino na u ṋea phodzo kha vhana na kha vhaḓuri. Khwaṱhisiwe mure na zwifuwo kha vhone. Baba khoi ṅwana ndo mu fara nga tshanḓa. Baba nga dzina ḽa Yesu wa Nasareta mutodo mielekani. Baba ndi lovhea malofane na kha mulilo sii. Zaiti a kone.
Thank you. Yesu Kristo macheloni ya duwala na mwuzi duwa mzimura manda ote linela toda buhuruwa buhuruwa buhonea buhonea duwa lina mzimura manda ote ritama umona iwe Yehova nga manda autika na pumuzo achiwa hone kamuta zina nila Yesu Kristo uri mzimuanga mshumo wa usuita zosara mzimuanga zomranda wao uchimbile pasi agore la manda amu ya mketwa. Nichi uchimbile pasi amuriru mzimura manda ote wamu ya mketwa. Zote zune razuita mzimu wanga razuite nga tsusumezo ya mu ya mketwa. Kabari farise zino mzimu wanga musirika deota mamshumo nge dendeni. Nikore Yehova mzimu wanga vana mshumi za mshumo na zupida zote zune zikadoite ya zina nila manda la mrena Kristo. For the purpose and the glory of your holy name, the name of Jesus Christ, who was and who is and who is to come. In the name of Jesus, Lord, we thank you. Amen.
Amen.
Comes out of the Ruane directives, prepare women. It's fine.
Mudimo refile si baganya na se
le motu sunya
mudimo refile
si baganya na se
le motu sunya
Yeah.
dzina la Yesu Kristo, amen.
Amen.
Nga matsheloni ganu ni ri kho yo thoma na mushumo wa mbulungo ya vho avashoni Robert Mulauzi. Ndi tshi khou tenda kha uri ri khou ya ra tshimbila roṱhe nga nḓila ya vhudele dzinani ḽa Yesu. So ri ḓo vha ri tshi khou wana luimbo lwo fhelaho. Musi luimbo li tshi fhela, ri huvhele vhafunzi vho Siluna vha ye vha ri vulele mushumo woṱhe wa matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi nga thabelo dzinani ḽa Yesu. Kha ri wane luimbo lwo fhelaho.
Zina heli Lina manda
wene
abana
kisa
Zina
Zina heli
lone
Mudzimu wanga dzinani ḽa maanḓa ḽa Yesu a tshilaho, matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi vhukatini ha muṱa wa ha Mulauzi, ro dzula ngo to rali mihumbulo yashu i fhethu huthihi, nga hanefha ha ndivho nthihi ine rine ra vha nayo, ndivho ya uya u vhea mufunwa washu, shaka ḽashu, khonani yashu, Yehova nduni yavho ya u fhedzisa. Dzinani ḽa maanḓa ḽa Yesu ri tama u bula zwa uri rine sa vhana vha vhathu nungo vhuṱali Yehova dza u tshimbidza hono mushumo nga nḓila ya vhudele na mulalo a ri nazwo. Nga u ḓitukufhadza ri ramba muya wa ḽitadulu, muya mukhethwa mudededzi wa khwine u dzhia ndango vhukatini hashu uri dzivhulusa uri eletshedza na uri dededza kha maitele kwao. Dzinani ḽa maanḓa ḽa Yesu, vhone mudzimu wanga vha ḓivha muṅwe na muṅwe ane a vha kha programe. Programe heinoni ri kumedza zwanḓani zwavho ri tshi ri kha vha ri funze u bula zwo teaho heḽino ḓuvha na hono mushumo. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa Yesu, mune wanga ndi a rabela, ndi tshi rabelela na muambi wa ḓuvha matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi uri Yehova kha vha mutonde. Yehova vha muṋee maipfi o fanelaho rine roṱhe vhane ra vha hone fhano. Zwoṱhe kha vha zwi ite uri mafhedziseloni azwo ḽa vho dzina ḽi takulelwe nṱha, ḽi wane thendo, nduvho na vhugala nga Kristo Yesu a tshilaho. Ri a livhuwa. Amen.
Dzinani ḽa Yesu Kristo. Nga uralo zwine nda nga humbela zwone musi ri tshi kha ḓi thoma, ndo vha ndi tshi khou humbela uri musi hu tshi khou imbeleliwa kha ri imbelele. Hu tshi tea u imbeleliwa kha ri imbelele dzinani ḽa Yesu. So ri ya kha tshipiḓa tshitevhelaho, tshipiḓa tsha u ṱanganedza vhathu, ndi humbele vho Phoshia Netshishive vha ḓe nga ngano phanḓa vha ḓe vha ri ṱanganedze dzinani ḽa Yesu. Kha ri wane luimbo.
Iwe lote ote
kurupe
ona ote
vakasha vothe nzira namuchidzi washu ana vaisa Kristo. Amen. Tirikoribo wachipidza ichishanda pfuwa chaona chautanganidza vathu. Amen. Vathu kavapfai votanganidziwa pamudini kwaamuraudzi zvihuruhuru vodhori tikedza rizvirironi riko zviriwa zvorwane musi ara cellphone yave chikorira vachinga vakoyera ngemurau vaipindura ngangeni kana vaipindura ngangeni mivara yavo ndi blue nombara ravitsakotokaka ndi blue kana ara vachiona unga ri vathu vakopindura savavanji vajena ngageti vadiri i vatavanya vavusa vala vasvikipa zvaiyelo uri ndikotoda kupindura cellphone vado vasimbedza nzira. Amen. Ndikotenda uri vathu mushumo idochimira zvavudi ndorivuka
zvine ndakotoda zvone kamusi zvazvino ndi zvauri vathu vothe vane vaya zvidivo ri vakachipidza kha vave vatsini uitela uri zvithu zvitavanye zvinge zviyatavanyanyana zvimwe zvine ndangamba zvone ndi zvauri rikadivanga pasi ha COVID-19 ngauraro kari vavathu vonokuambara mask risongokompromisa kana roveka ngapasi apakamuromo risongotouambara kari uambare zvakukuma riimberere rouambare tenda richikodivo riri vathuni richikoitira mitakalo yashu iri nevane na vane ravatsini navo dzina nela Yesu ndanonodiamburi arali vachizvidivori vakachipinda ka vasendere tsini uri zvipinda zvitamanye rizviite uchena chipinga ritamanye ripedze mushumo washu chenga machero nedzina nela Yesu zvazvino ri kuaka chipinda chavuraru chipinda chine chava chamuimireri wa mota vo makadzi vo Maria vadova vachikotai ngenopanda nga rwimbo rutupu go siya anga
chikori rine vamuta ravavona vori kutadza ngandira dzoti ndichirini vadita ngoraro vachiyakana vasongo kutadza pano pedzi namiwe mitava di kutadza vongorani ngarovavona rifano rokwatangava ndichiri kavafunzi rovona kuchimbidzere kwavo savadinda vamudzimu uri vori kwatisa richiri kava hakwate karitanganedza zvoite havo mumwe nomumwe udofira kalino shango muimbi uraro ahuna asadofirawo vakwate karizvitanganedze rari kava havuyani ndizvanezvo vomatemutevo vobeba havashoni havashoni obebiwa uko otuwa zvinhu zvazvino vabebwawo bibi vinopichofa varamadi vasongo vaisara uri nemwana wavo udosara otoitisa hani kuna mudzimu ahuna ane adomuita chinhu mudzimu anaye hona musidzana riyamudiva zvori okwata rova ri kumuvona achiimbelera achirabhela usumburo una mudzimu varamadi kavakwata radha kavaha madzuvana vamadzivana ariko valivuwa tshumelo yote irova ri navo vachikogidhimisa mwana wavo ntanha pasi richitanhoko rini udotangana na zvipiyo ndivusiku hava vamadzivana ndi mukwasha kavavorara ndiene mukwasha muhurwane pano mudini riri mudzimu omukwatisa kusvika dova la namusi ichisvika radova ralivuwa navafamadi vafamadi vakwathe vakho valivuwa vakwathe mulaudzi uri ngoho kharitikane ngauri ni ri vathivi ra dovha hafhu ra livhuwa vha assembles Delport vhe vha vha vho ri farela ha vha mufumakadzi na mukala wavho ri khou vha livhuwa a zwi anzeliwa nala vha tshi tobva Delport vha ḓa vha swika fhano
kamusi vhathu vha ḓori Delport ri khou amba hafho biapa
ndi khou amba makhuwani nda dovha hafhu nda livhuwa vha assembles God ndi vhane vha vha budele khothe nda dovha hafhu nda livhuwa vha assembles ya mashau vha mashau vho bebela mudzinga muthu o khwathaho lutendoni nga vha ha mashau vha Delport vha zwi ḓivhe hezwo lune kha vha mukhwathise ngauri ni o khwatha a fhano vha songo ita uri a vhe na madebe ra dovha ra livhuwa hafhu vha Bedford View School vhe vha to takuwa vha tshi ḓa fhano Venḓa vha tshi khou ḓo u vhona mushumisani navho ha vha vho mme mulaudzi uri ri yo vha tika musi ḓuvha ḽi ḽo fheleledza ḽi ḽa ṋamusi nṋe ndi khou ri vha muṱa vhathu vha shango vha songo ri shushedza vha vho ḓo ri nṋe ro vhona vhashoni nga ngei fhasi muedzini ni a ri zwi ḓivhi hezwo vha ri havhaḽa mufumakadzi vha khou tea u tou itwa mini vha ri havhaḽa vhana vha khou tea u itwa mini nṋe ro begwa muṱani une wa vha wa kereke ri ḓivha mudzimu khotsi yashu vha vhe vha kereke khotsi ya muthu o lala hafha vha 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 mufunzi zwino ri khou ri vha songo ri shushedza vha mashau riṋe ri a ḓivha uri ni o yapi o lala tshitele o eḓele mudzimu vho muawedza kha zwe ya vha i khazwo ngori o vha a khou lwala o lwala amen.
Ri khou livhuwa nda ndi khou ri khamusi vhafunzi vhanga hafhanoni vha khou ṱoḓa u ṱalutshedza zwino khou ambiwa nga vho makhadzi a fhalani vha tshi khou itela vhathu vha Delport ngauri zwa vhukuma ndi zwa uri Tshivenḓa khavho a tshi swikeleli kana a vha tshi pfhi dzi ndivhuwo hedzo musi dzi tshi khou ya khavho nga Tshivenḓa vha 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 sa pfhi tshithu so ndo vha ndi tshi khou ri khamusi vhafunzi vhanga vha khou nyaga u ṱalutshedza zwezwo mara zwi amba uri kha ri tende uri zwo tou ralo dzitani ḽa Yesu. Ri khou ya phanḓa ri tshi khou ya kha tshipiḓa tsha vhuraru, tshipiḓa tsha vhuna, tshipiḓa tshine tsha vha tsha muimeleli wa vhana. Zwezwo musi muimeleli wa vhana a tshi khou ḓa ngeno phanḓa, muimeleli wa mazwale na ene o ḓo vha tshi khou sendela nga ngeno phanḓa. Kha ri vhone a vha kholwi mulaudzi a tshi khou ḓa ngeno phanḓa u ḓo u imelela muṱa dzinani ḽa Yesu Kristo nga luimbo luṱuku.
We shall ask our Kori Mulaudzi to come and represent the family as we shall be singing the song. Good morning, everybody. Thank you for giving me this opportunity to speak on behalf of my sibling as an elder brother in the house. Firstly, let me say, as children, we have accepted the situation. The reason being that we saw our father being sick for quite a long time. It has been a difficult process to us since we saw a provider, a helper, and a protector leaving us alone. As children in this house, we have lost our friend. We have lost our superhero. You may ask yourself as to why am I referring to him as our superhero? If I shout from Chakuma saying that somebody was troubling me,
they will leave everything to come and attend to the problem.
One more thing that which I liked a lot was his attitude.
He will not sugarcoat it. He will put it as it is.
Maitele au sumbe tisa zauri agali ni basa funi chitu vao sa dochi putela vashi doto chiamba.
Samunga mukara wa mtu anevato manjiwa zbiwari wa mtu wa difara ila mariwa.
Since we all know that he used to drink,
now anoro kando fara ngorongoro la udura.
Though I will come having bought him a special drink, if he summoned me because I've done something wrong, my bribe would not do anything good for me.
I love this attitude towards rectifying and guiding us.
Due to his attitudes, no wonder I say I used to like the way how Boba Patri Sumbe Zangayundida. Our father was a unifier within this, our family. When I say in the family, ndiko amba muta nga u angareza wa hamraudzi.
Satumbo bodotoma club enera vanaya pa family.
For an example, he started the family club. The purpose being that the family members from afar and within this village, we should be united and know one another. As for me, I feel having missed the opportunity. That when our father said to me, you must make time that I travel with you to let you know your relatives, so that even tomorrow, you know as to where to go about. However, since our aunt and our uncles are present, I hope and believe that they will teach me and guide me so that I will know as to how to go about the issue of relationship within the family. He taught us to love our partners. Bafunwa bashu.
Ngauralo misi yote musi wachivu ya hapa. It will be going like to say ugaima ishakona wapa.
Whenever he came back from from wherever, he will say, "Where is my choco?
My choco loco guy.
My where is my choco loco here?"
Ngararo, the one we are on as an adventure, and we want to move on.
In that way, if ever there is a special name that which you you give your loved one. You give it to her, to him, because you love him or her. Therefore, we would like to appreciate what our Father has taught us to love our partners. Let me also take this opportunity to appreciate in advance, knowing that the a special time has been set whereby people will be appreciated.
But we're Assemblies of God.
Members of Assemblies of God, you have been so kind to us. If ever I am allowed to pick up amongst the leaders, let me say, Pastor Faku, thank you so much. That's what we saying as children, that though our father was not well, you used to visit us where we staying in Gauteng to strengthen us.
Through those prayers,
let me say, nga zithabelo zenezo zabo. Today we feel being strong. Even though our father used to drink,
has come for me to live this world. I believe in my family, my friends, and
you.
What we know is that finally our father, when he left this earthly life, he left having accepted Christ Jesus due to the work that which you have done as Assemblies of God.
Amen.
This will be a great mistake if I don't mention Assemblies of God locally. Pastor Slona, Pastor Moope, and your congregation as a whole. Since you have heard of our, the passing of our dear father, you have been in and out to offer us prayers. Therefore, let me say we appreciate it a lot, and we encourage you not to stop from within this family, but go from, to other families and offer such kind of a help. Thank you so much. We appreciate it a lot. Those were the words from the children within this family.
Miss Sharon Mulaudzi, Vada Vimele Mazuare,
Let's call upon Mrs. Sharon Mraozi to represent the in-laws. As she is coming, let me also ask for the representative of the church also to come to the fore. Representative of the church.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
I greet you all in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Standing here, I represent the in-laws.
Hallelujah.
Amen. As the in-laws standing like this, we sat down.
Hallelujah.
Amen. And we agreed to accept. Because we saw him suffering from the sickness.
Job 12.
We are encouraged from of the words from the book of Job, chapter number 12, stating that a man born of a woman, his days are numbered. Though we have accepted, the pain is within us. However, we have decided to focus upon our Lord, our God, because only Him is able to heal us. Finally, let me say, rest in peace. We thank the Lord for having given you the opportunity to accept Christ as your Lord and your Savior in your last days in life. That's what makes us to be strengthened and to be quiet. Amen.
Masi tabatel tuga lexenje.
Ari jechi chipinga nga machelo ni ngoto rali.
Ngokhulu kuzithoba.
Nga udito kupadza zinji.
Ibulise inceku zenkosi zonke.
Ri loshe badinda ba mudzimo bothe.
Ibulise aba ba mlawuthi.
Ri loshe ngomu mutani wa mlawuthi.
Relatives are corner.
Mashaka bane baba hone hapa.
Sibulise ama neighbors.
Ba dzulatsini bothe.
Oh tata bonka bakhona mama.
Dzikhaladzi na bomme bothe bane baba hone hapa no.
Oh sisi no body.
Dzikhaladzi dzashuna vakwamana na varathu bashu.
Siyabulise ntendene gameni lenkosi yenu.
Ava rikumerise ntendene dzina ni la Yesu.
Siyabulise gameni lenkosi
yethu. Siyabulisa dzina lina Yesu.
Siyabulise gameni lenkosi.
Ubalasha dzina lina Yesu.
Ndingwaba mahlakatha.
Ndi boma hlakatha.
Ndisindisiweke bathandekayo.
Ndochidzwa bafunwa bamurena mudzimu.
Ndiyamthanda kakhulu Yesu.
Ndi amufuna ngamanda murena Yesu.
Owayinceda impilo yami.
Oh, tusa uchilo hanga.
Kubeka ke usayinceda.
Ukhandipela phanda na ubuthusa.
Okokuqala nje.
Cha uthoma
sizothi tudwini.
Rini aba pumule samuta.
Family yonke.
Samuta wothe.
Yabamlawuthi.
Ya hamula udzikhanyimele yabatangana nayo.
Isimo lesi enibhekene naso.
Nimele yabatangana nayo.
Yesithi le kwaXhosa.
Riyanzela uri hangeni aXhosa
ngumakoti wemiziyo.
Ndimuselwa wa mita yothe.
Ubaba umlawuthi.
Balawuthi
ulele.
Wo edela.
Hallelujah.
Amen.
He's asleep.
Murena Yesu bayachi.
Hallelujah.
Amen.
We'll see him.
Ri domubona.
Hallelujah.
Amen.
Sibe buhlungu kakhulu bathandekayo.
Ropha butungu ngamanda bafunwa.
Ushiya ngutata umlawuthi.
Ngawuhelelwa ngabokhotsi bomlawuthi.
Utata umlawuthi ungumuntu oquiet ngendlela esisimanga.
Bala udzipo baba muthu ophumulaho ngamanda kharine.
Sibonga nje uNkulunkulu ngaye.
Rilibuwa mudzimu ngakhabo
ukuthi kuye kwembuleka uKristu.
Nga uri hoya ha zumbulwa Kristo.
Ey inkosi nomsindisi.
A murena namuchizi
wakholwa ngenhliziyo yakhe.
Batenda ngambilu yabo.
Bavuma ngomlomo wakhe.
Babula ngomlomo wabo
ba uYesu uyinkosi.
Uri ngakoho Yesu ndi murena.
Ulele nje lapha namhlanje.
Wedela ngoto rali hafano ni namuso
sakhe so. Okay. Amen.
Zikole. Zibizabo zothe zohangwele.
Bangiyiphindile lokuthi miss call.
Khabari ni
njonge nje lapha namhlanje.
Musi bayedala ngodonali lapha namosi.
Izono zakhe zonke.
Zibizabo zothe.
Zikole.
Zohangwelwa.
Hallelujah.
Amen.
Siyambonga uNkulunkulu.
Uyalibuwa hoyu mudzimu.
Ebangeni lethu.
Budrani hashi
ibindoda ebesihlonipha ngendlela esisimanga
boba bamuthuba neraba thonipha ngendlela yabakaza
ibingumuntu naye ohlonipha
ngakuri nabone karine bobona basamuthu athonipawo
sikube mnandi kakhulu sikhonza naye
zobo sizabo dingamanda musilich kokereka nabo
ibindoda ekholwayo le
abanoni baba munna atendawo
uyabona mangabe umuntu seke gula
bayabona musi muthu achivolwala
kunezinto ezininzi ayazizame
una zithu zinje zine azilingedza
ulapho oye ubone khona ukukholwa kwakhe
lihapo une babona lutendo lwawe
endoda besithi sivisithele hospital
haba mulwa ne roba lichelwe musile roba dalela
sibadile sesekhaya nangoku sebuyile sesekhaya
namusi bona ndibuya bahayani
masiya siyothandaza
musi richia ubayitela thabelo
fika kwindoda ebamba ukholwa
roba lithi zipha uri rofika khamuna opala ukutandala
kwindoda ethemba layo likuNkulunkulu
roba lithi zipha rofika khamuna anefulufela nabale khamudzini
zela nje sikhulekile
roda hapano ni roba polowa
sizongcwa ba indoda esiyazi kahle
nga uri riyazidiba so roba ubulunga munna anera mudiva zwavhuḓi
kubanzima njenge banda
zwiba zwilemelaho kha rine sa tshivhindu
sime sikhulume
uri ri ime ri ambe
ngomuntu esingamqondi kahle
nga muthu anera sa mudive zwavhuḓi
kodwa lendoda yakwamlawuthi
bezi haba munna ba hamlawuthi
me kulendawo ngikhulekile
ndo ima hapa noni ndo bobolowa
yashi
nga uri ndi a diva
ba indoda inikholwa
uri hoyu munna oba amunna atendawo
nkulu wesu
atendawo mudzimu wa letadu
ufuna ukuthi namhlanje kwelikhaya
nditama uri namusika hono muna
ndizekani sikobo zangu
ngiri mudzimu kha vapumudze
ongathi namhlanje family yonke
ungari namusi muta wothe
engazani nenkosi Jesu
ba avali basadibani kana basina mushaka na brana yesu
banga thathela uJesu
banga ita mushaka bukati ka bona na yesu
kosi nomsindisi
abe kosi namuchizwa
abo
babuchilo habo
kunengoma ethi mawuthatha uJesu
unaluyimbe unelwa ri akali ni bachijia yesu
never go wrong
abanga ithi bukhali
wamfuthatha uJesu empilweni yakhe
bebathobuya bajia yesu buchiloni
hala impilo entsha
bathoma buchilo buswa
ngiyamthanda umfana wakhe lo bekhuluma la
ndiya mufuna muthanga wa bana udzori we abachwa ba
uthi ubaba umlawuthe bephuza utshwala
uri bana udzibo bachinwa halwa
njengamadoda wonke
ufana nabanwe banna banji
kodwa unobungqina
bethi bana mutanzi
ubaba wakhe sekelele
khothi yawe musi bona wedela
kodwa kunendoda yase Calvary
uri una munna wa Calvary
aye wafike empilweni yakhe
Afrika uchulonya balawu bashaluka zwi
ngeza manje namhlanje
kodwa namusi hapa noni
sizothi farewell
uri wena robo uti
namusi
wena robo dikabo balawu
see him
tomorrow.
Rito ba bona khalo
matelo.
Thanda zile tshikoma za.
Rora bela kona netanga.
Ntoma mmeda siyenzile
leyo. Ngizithu zona borothe uzita.
Sinikwe igunya ngamazulu basiyenza.
Senga nenwe manda ka netambululo uzita.
Kodwa uNkulunkulu.
Benze mothimu.
Ulithi zwila.
Lele phungwa lawe.
Inginga zakhe
manda awe.
No, his touch.
Oh, mihumbulo yawe
ake ziphakamela ingcinga zethu.
Mihumbulo wawe untani mihumbulo yasho.
Kwenza kukaNkulunkulu.
Uzina mudzimu aita.
Akamela ukwenza kwethu.
Zimpha hasine rine raita.
Ngikubona unishaya lamazwi sihlobo.
Khaba ri khona nedzanga libasiye naye amaphungo.
Ningamkhaleli baba Mlawuzi.
Bone basobolela balawuzi.
Phumile.
Wo awela
ene nimbonile gula
bone bomubona bo babona bachikolwala
yazi umuntu maye gula kuya wathi ungamthathela iphathi yokugula kwakhe
badi bamusi umuntu wachikolwala ungabuye wari ungari ndingamujiyela chipida cha ulwala hawo
khona kasi
petsiwa wana susa kona dzi
uNkulunkulu bonile
mudzimu bona vhere saba zwivona
mama kamphumuse
bari zwo fanela uri baba awedze
okwenu nje ukuzenzela ifavor
zwo sala hondi zwo ri bone badi itele favor
yokuthatha Jesu
ya utanganedza Kristo Yesu
abantu ke baye bacama ngokuthi
bathu baanzela uhumbula uri
mabe thathu Jesu benzela uNkulunkulu favor
musi bachitanganedza Yesu nduitela mudzimu favor
thathu Jesu uzenzela wena ifavor
antsiko utanganedza Yesu nduitela favor neNkulunkulu haleluya
inkosi yomusa enibusisa
mudzimu kha batonde abaite ngabuthu
amen
haya kupara Arali bo avaka dawa go fara bala o dzire bala dzidi muthu wa halwai matina bala dzi vhona pfuka apo bethu.
You have heard it. If ever you thought according to your experience that Mr. Mulauzi is Mulauzi of alcohol, however by God's grace he had already crossed over that bridge.
Bala dzi vho vhona vhana wa mudzini.
By the grace of God he had been born again.
Musindi tshikwamba so nandi ko humbulo re kamusi bomme makoka abantu aba kudainga no panda mara tshiko vhavona.
Speaking in this manner I thought that maybe Mrs. Makoka will be coming just next to me, however I'm failing to see her.
Bomme makoka ri kuba belanga no panda
Mrs. Makoka
imele chipidzo
please come and represent the local assembly.
Ndikorumelisa vhathu vhoṱhe.
Let me greet you all.
Kha haya masiari a heli dzuvala namusi.
This morning, though she said this afternoon.
Dzina ni la Yesu Kristo. Hallelujah.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Kha haya masiari a heli dzuvala namusi.
This afternoon.
Vho ima ofano ndi vho Makoka.
Standing before you it's Mrs. Makoka.
Vachibidzo cha Assemblies of God
from Assemblies of God
pano hayani hamashaho
right here locally
ndivomme vonofuna mudzimu.
I love the Lord
ndo imani chi imela o amela chibidzo cha Assemblies of God chine nenda vakhacho.
Standing here I represent Assemblies of God where I fellowship.
Kha haya machero ndi kotodo amba na ichi chibidzo.
This morning let me say this to you.
Ndari assemblies a umutuku khakereke dzothe. Hallelujah.
Assemblies of God, you are not small than any church.
Mishumo ya chibidzo cha Assemblies of God,
your work as the church
yoba mihuranesa
has been great.
Kama cherono haya ndingamba mafunga uri.
Let me say this.
Pasado zviita pano hamuraudzi fetsi.
May you please don't do or end up doing right here only. It is my plea to you that
kama tumwa na munwe wa chibidzo hechi ane adotangana na hezi zvevo memura kuti vatangana nazvo.
Every member who is more likely to come across what Mrs. Mraudzi has come across,
kari itenga urali.
Let's do likewise.
Saba na vamedikane
as siblings and encourage one another, support one another. Speaking here on Monday as I was preaching, I stated the fact that towards the end of this function here at the Mraudzi, every person who had an opportunity to attend will confirm and say, indeed, I saw God.
Yes.
This morning, I hope and believe that we all have seen God. This morning,
Assemblies of God.
Thank you so much, yeah, Assemblies of God, Mashau. This is what I'm saying to you. My mother's child, my siblings, my brothers, the word of God tells us to hold on what we have been entrusted upon. And do not allow the enemy to lead you to withdraw whatever you have gotten hold of. You may be tempted to think or to undermine what you are holding on. However, it is a great work that which you have done up to so far. Let me also say this morning, thank you. Keep on holding on. Amen. This is my plea to you all, whoever is on the program, whoever will come after the last speaker. Please, let's try to keep
time.
Shall we ask the representative of the friends to come and give us the words? Let me start by appreciating you, Ms. Program Director, for affording me this opportunity to make a speech. I would also like to appreciate the family who appointed me. Amongst many of his friends.
Bunga Bumrauzi Bobavas Nakona Ninti.
Since we all know that Mr. Mrauzi was a man of many friends.
Bumrauzi Bobavanakona Nizovara.
He had a lot of friends.
Bumrauzi Boba Vekonani Yanga Beva Vachimpuna.
He was my friend. He used to love me as I also loved him. He used to listen to me as I also used to listen to him. He was not just an ordinary friend to me. He also was my brother, my advisor, and he used to encourage me a lot in life. Together we traveled a long journey in life. You would remember that in this our village, Mashau, this man was a warrior. We named him that he is a soldier, having observed his works. This man was the first person to join the South African army in this village. He encouraged us all who had the privilege to join army after him in this village. Since he went to join army while we were still at school in
1980,
we followed his footsteps. He encouraged us until in the year 2018, when due to health, which was a challenge to him, he decided to resign. It does not end up there. We continued as friends until the day when he left us by the grace of God. His departure is a great loss to us. However, God has done his will. Since we all are visitors on this earth, may his soul rest in peace. Thank you, Program Director. Thank you. Thank you for the words from the friends. We shall ask our aunt, Miss Maria, to come and read the obituary to us. She will be reading an obituary for us.
Okay. My apology, let's proceed with the program.
Okay. Ndikoribo amuchimbidza mushumo kwa chipidza chinoninga macheroni ano muzarpano dindi. Ndiko urumelisa vafunzi vothe mashaka na dzikonani. Nandine Bo Maria azvindini kwate Maliji. Ndodo ambangane ya vuchiro yavo avashoni Robert Mulaudzi. Mufu vo bebya Chitwane kala chivazvauru. Mufu ndi mwana wavo kwate Sampinyan William Mulaudzi navo matevutevu Violet Vuyani. Mufu ndi tanje lavo matevutevu vane vava mwana wavo tanu kha va Sampinyani. Mufu o bebya nga dzi 13 dza ṅwedzi wa 3 1962. Mufu vo thoma chikolo primary ya Chakuma. Vapfuluwa va ya kha primary ya Phinimini kha laha Maxau. Mufu vo ḓo isa phanḓa na pfunzo dzavo fhaḽa sekondari ya vafamaḓi ndi he vha phasa form 2 ine ya vha grade 9 zwino. Mufu vo ḓo ṱutshela tshikolo vha ya u shambila kha ḽa Tshitandani. U bva afho vho ḓo ya u shuma vhusoleni sa ḽisole. Nga 1980 u swika 2017. Mufu vho isa bosi ya mufumakadzi wavho vho nama dzavho Lydia Mulaudzi na vhana vha ṱanu. Vhatukana vhavhili na vhasidzana vhararu. Avakholwi na Mpho ndi vhatukana. Khatutshelo, Mulalo na Vhulenda ndi vhasidzana. Mufu vho sia vhaḓuhulu vhaṱanu, Tshinakaho, Vhugala, Vhukhudo, Justin na Mukondeleli. Vho dovha hafhu vha sia vharathu vhararu na mukoma na muthihi na khaladzi mbili. Nga murahu ha vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu, mufu vho ḓo ri sia nga dzi 23 dza February 2022. Ndi ri muya wavho u yeḓele nga mulalo muḓuhulu wa ha Sampinyani, muḓuhulu wa vha Raudzi, muḓuhulu ane a vha muḓuhulu wa vho Tshikovha na vho Mulaudzi. Ndi ri muya wavho eḓele nga mulalo.
Wapa mafundo angani ya vhutshilo dzina na Yesu Kristu ri khou ya phanḓa zwa zwino ri khou ya kha tshipiḓa tsha ipfi la Mudzimu.
We going to the moment of God's word.
Kha ri wane luimbo lwa vhuḓilofholaho ri imbelele vhafunzi vha nga vho Faku vha ḓo vha khou ḓa ngeno phanḓa vha ḓa vha ṋea thero.
Shall we stand as we sing a worship song and ask for our lovely pastor, Pastor Faku, to come and give us the word of the day.
Oh, take this opportunity
abantu ngelele tie chino chipinga
and greet all the pastors
ni roshe batinda bamudzimu
pastors wife
na bafuma kadzi babo
and the mothers and the fathers
bomme ashu na bokotsi ashu
the mlawuzi family
ba muta wa mlawuzi
sobo nezalamani
ma shaka na dzikonani
no makhelwane bonke
na badula thini bothe
labazukulu
udinga nabadulu
ngekhama lenkosu Jesu
sibarosha thina nilamanda la Jesu
sinithumelisa kalibiso la murena Jesu
sibarosha thina nilamanda la Jesu
yanithumelisa kalibiso la murena Jesu
sibarosha thina nilamanda la Jesu
oh Jesus
izolo uma sifika la
mloba musirichi sikapha
uthwe this is the revival
ropa uthipi hey no ndibuselelo
uthwe singalinge sizisusizi la kwamlawuthi
hopi risongo buya halingedza udisa mutsiko khawu kana kusindilo khawu muta
abantu kabafika namhlanje bangazoletha usizi la kwamlawuthi
bathu nosika ona musini songo disa mutsiko zwililo khawu muta
ikhama lenkosi malibonga
zina lo morena khale reliwe
Jesus. Ibitso laka
dzinalanga
kindate faku
ndi vokhotsi vo faku
kiphulusitswa
lo chidzwa
ngiamrata mutimo
ndoba kuna mufuna mudzimu
ngiamrata mutimo
mufuna mudzimu
as young as I am
ndi mutukungoto rali
ngiamrata mutimo
ngiamufuna mudzimu
ngiamrata kahulu
ngiamufuna ngamanda
Amen.
Amen. Amen.
Ishatileke
ndo
mala. I'm a married man.
Ndi munawo malawo.
Akiyena ufatha.
Ati bofatha havala bane babadiva.
Akiyena ufatha.
Ati bofatha nne.
I'm a married man.
Ndi munawo malawo.
A responsible man.
Munna ane abana mudipindulei
unkosikazi wamukhona la
mufumakadzi wanga bahone apa doni
ngauphakame mamfaku
ndi khombela bomefaku ba imenga milenje yabo
baza kubona laba sentente
baba bone apa doni tende amen
injwe bangela ba ndithethe ngoshopo
jine chato zone ndiyamenga heno ndila
bengimamele the first son ka baba mlawuthi
ndoba ndothetsheleza murova balaudzi bati kuhamba hapa noni
encourager
bati kotutuwedza
ukuba thine shatile
uri rine rochidupa zonga muchato
siwathanda amakhosikazi we
ri kufune mafumakadzi bashu
amakhosikazi ayathandwa
mafumakadzi bayafunwa bone
ngamadoda chatileyo
ngabantu napo malawo
sibulela ke sisuka kwindawo yase sihlale eRoodepoort
ri libuwe ri chikobari Roodepoort una rapura hone
phansi ke komfundisi uMavimbela
ngaphansi aburanga phanda abafundi baMavimbela
that is our senior pastor
libone
AOG
mu indameli kana mufundisi mulwane kha kereke ya hashu aya Assemblies of God
there is a local church at Jimistini abathi iDurbot AOG
una kereke ya Jimistini ine bari ndi Durbot AOG
bakhona kabazalwana babuya from a Durbot AOG
bahone ukatini hashu ba tendi babaho Durbot AOG
bafike early in the morning
usika namusinga macheroni
stela nje baphaka ma ibadla
na uthi ukuphaza dombela bayine ngamlenje yabo
nabahlali bala kule ndawo yase Venda bababone
uri bazula po ba mashaona kule na tini baba baba male baba amen
siyabonga bazalwana
bya libuwa
utata umlawuthi nomama umlawuthi
bo khothi bomlawuthi nabomme umlawuthi
nabantwana babo
udinga nabana babo
sikhonza nabo ke kulamzi wase Delport
ri kereka nabo apa mudini wenda u apa wa Delport
okwesibini
chabubili
utata umlawuthi uye wabhola ngisho it was 2018
2019 bo umlawuthi bo usika none ba rwala 2019
elaliswa sibedlele
ba admitiwa bongeloni
basitshela ke umamlawuthi ekhona ukuthi utata ulaliswa sibedlele
ndibazo yafika kerekeni uri bokhotsi bomlawuthi ba sibadela
sahamba sawumbona sibedlele
ra the tokopatara yabona bongeloni
samthandazela
rarabela nabo
sibuleni ba uNkulunkulu wamphakamisa
ri tamoni bori mudzimo baba baba takuza
wamphilisa
baba bobolola
wathi ke xa niphuma esibedlele mfundisi
bari musi nichi baba sibadela bafundzi
ndisazokhonza
ngindoda ndakereka
uthe mayiphume esibedlele
ngabo musi bathi bazibadela
uthixo semphilisile
musi mure nabona ba bobolola
first sunday yakhe
sondaya uthoma
uma sisenze outer call kubantu abafuna uJesu
musi rich ko itambi zero khamba noko todo
wasiphaka misi sandla
bana uthi nabona bajimisa chanda
ngabe likhethi elder apha
ndi Jesu se abona ni baba bathi kwaba bona zonke samuranga phanda
samthandazela
raba rabelela
ever since that time
uba enetho chipinga
uyangibona ngcube njani
bakhombana noma mara ngendlela be
ebenciba ngohlobo
balothi bawachaba ngoto rali
ebe smart ngohlobo nibona ndilini
bachito banjororo ngoto rali
utata umlawuthi ebe smart
ah balothi bathi bawanjororo bona
uma umlawuthi ebe qiniseka
balothi bomme umlawuthi bachito ita
ten
imwe
ugqoka isuti
bayebalawuthi bamaresuthu
uye endlini kaThixo
bada kebeke
uyo khonza usomandla
uyo rabela ramanda othe
baba uThixo uyakhonzwa
ka uni ramanda othe uya rabelwa
yebo masime apha nje
uthi roima ngoto rali hapa
sithetha isfuba
ro pisa nakhana dzashu
ngoba siyas
ga uri ya dimba
baba umlawuthi
uri bomasta mlawuthi
akafanga
abongofa
thule
ngela
baba manje bamkelu Jesu
uri bota batangane dawu yesu
abafi
abafi
botho bayana
bayedela
umuntu xa elele
musi muthwedela
uyavuka fasa
ngani wathi ba utofuwa
jango musibona nje
musi bachona bona moto rai
ngithele mina kulo
roli ndela duba lihulu
mina kulo
ngahele duba lihulu
azayo
ine yakhona ningena khoda
ngoba abantu emhlabeni
ngauri bathusha ngoni
bahleni ba comfortable
bathula bamaphorowa
ingathi ngaba lapha
ungarendi bathula pobalino antiko bone abawa pano abamuthula pobalino ribaponorine
sikunomhlaba
rikhayeni noli phansi
temporarily
wachipinga nyana
yaswaibe makhona malalayo
ndindazo bahone banyo edela
jengo kumelela umtata umlawuthi nje
sa esi balawuthi nabo nabo edela
uzwakhunjuzwa thina
uri rine rikumbutswe
yahanjwa
uri apono shangoni waphukile
lijani
naho singadirabe
othiko
Mrana Yesu.
Asibona balapha.
Ari badzula hapo rine khale no lepasi.
Nobuhleli lomhlaba.
Na ho rudzula khale le lepasi.
Kuhle.
Mara.
Hlala kakuhle.
Ari dzule zwabudi.
Hlala kakuhle.
Kana dzula zwabudi.
And we don't know ukuthi njengobukhona nje wena.
Na ho ne ari dibe uri musi vone ba hone moto rai.
Ni bonile COVID.
Wei wana COVID.
Ake khutonga yoyiki COVID.
Hawo ane asayishisha lechochi chichili cha COVID.
Yabana nje basilapha nje ngoku.
Musi nodzula ngoto rali moto rali.
Faka i mask.
Ro ambana na zi mask.
Yazi COVID.
Ngauri ri ayidiba COVID.
Uba iya ulala.
Uri iya bula.
Kodwa wena usekhona.
Bazi bathe hone.
Uthixo ukubekile.
Malibu wa wika malingos.
Kali redi wezina na mre.
Yo, umnandi.
Amen.
Umnandi nkisu wenyamu.
Dizobu di mbiruni yanga.
Unyanda wa kesa teta.
Musi muro wa mbati kadia mbaba.
Ebegi zindebe zbeka.
Bati kobeya, zeba bati kozibeya.
Kotwa na mshanje.
Bezi na musi.
Ipai, ndifuna ke sichile nefes.
Itama richia uzumburula. Eno vese.
Tiso na sisa.
Ndiba buze, kandiba tibaze.
Gesi kwa si.
Ngazine, ngazidi iba.
First John.
Johanna wa utoma.
Okay, before si sichili zui.
Kamu si richinga jena kumwele na mzimu.
Si acknowledge apa tuwe tabifundisi.
Ari ponife patinda wa mzimu.
Omfusu mkweu.
Bafuzibo mkwebo.
Abakozi bakaThixo andibazibonge ngamagama.
Bazomfanela thi badibi bothe nahono yona ukhontoloka.
Kodwa nje sibonga ukuba bandinikeze ithuba.
Bethiha rilibuwa uri borineya hetshino chikhala.
Kukhona ugcobo endime phansi kwalo apha.
Kune ntotho yendayima phansi yalo apha noni.
Ukuba ndithatheke elithuba nam ndinikezwe endinikiwe.
Kodwa nanemo ndijiye tshipinga tshendanewa.
Ukuba ke ndishare izwi lenkosi.
Ndi ngwatele nenabo ophungula muzini.
Ngithathi kancinci ke loo nto.
Athi usijiye liphasi ezo zinthu.
Afethi ukuthi oomama ubhale bakhona la bayashumayela.
Ndi ndibazona bahone makhulu bobhali ebhanoni nabone bayarela phungula muzini.
Bengisakhuluma nje naye.
Ndawani khadi hamba nawo apha noni.
Yours is my mother.
Na already miyanga.
I don't have a mother.
Athina mme.
My mother passed on in 2010.
Ngauri ni yanga bolo banga 2010.
My father passed on in 2013.
Kosi yanga bolo banga 2013.
So umagesi kalu connectana na umama ubhale.
Ngauraro musi richi tomo dibana na bome bhale.
Sa thola a mother.
Ra na wana mme.
Siyazi ukuthi uyasithandazela.
Uyazidiba zori bayari rabelela.
Each and every time uma sifone lana stand over the phone.
Miss yote musi richi yamba kafu kalutingo.
Angeke ube ile nto kuyiyo ngexesha kungekathethi naye.
Kungasikone uba zwine wa vanzone arali vathu kuamba navo.
Umusi ukhulume naye.
Bezi nga murambo sikone uamba navo.
Ukhona izinto ezenzekayo apha kuwe.
Uba nezimwe zwine zwa itea kha iwe.
Igama lenkosi malibonga.
Dzina la murena kha liredi.
So ke siyayibonga kakhulu ke lo.
Riyazilibuwa hezwo zwithu.
Yokuba sithole this platform.
Vauri ri pikwe hetshino chikhala.
Sicela ke sifunde iBhayibhile la ku First John chapter 1.
Kodi wa kombela ri bale pumula mutsimo kha Johanna wa uthoma.
First John chapter 1.
Ndima ya uthoma. Johanna wa uthoma ndima ya uthoma.
Sifunde from verse 1.
Ri bale ubva kha ndima nakuku ya uthoma.
Sicela ke abayitholile basifundele.
Bane bono di wana ho banga ri banga ri bale na yone kana kombela vha ri balele yone. Arali yone nga Tshivenda ngo ḓi tokopadza vha ri balele yone uthoma. Yone ngachipenda. Uma ingekho asifundeni ngesiZulu isiXhosa uma sikhona.
That which was from the first.
Esilazwe zabasizwa uThoma.
Which has come to our ears.
Zodawo kana zophala honde benidzashu.
And which we have seen with our eyes.
Zela zibona nga mato ashu.
Looking on it and touching it with our hands.
Ro zibona honga mato ashu ra zipara nga zwanda zwashu.
About the word of life.
Nga iphila kuchilo.
Amen.
Amen.
Any language?
Ro hone munwe lwabo.
Akukalekani ube ekho ulizi. Akukalekani ube ekho ulizi. Waye ulizwi ekuye uThixo. Waye ulizwi enguThixo. Yena lowo obekho ekuqalekeni kuThixo. Izinto zonke zabakho ngaye.
Amen.
Oh, urangani ipi oba ahone. Uno ipi oba ahamudzimu. Uno ipi oba amudzimu. Zothe zo sikwa ho. Zosikwa ngaye zwingo zwofana zwenezo.
Amen.
Sicela ke umfundisi mkwevu.
Ari humbele vafundzi vo mkwevu.
Asibonge lizwi lenkosi.
Bari livuchele fungo la mudzimu.
Wonderful Savior, we want to come before your mercy seat, bringing the servant of the Lord to speak the oracles of the Lord before all of us. Dear Father, we speak, Lord, the anointing of the Holy Spirit, that as he stands here, O God Almighty, my Father, he may speak as you would direct. He may speak as you would want him to speak. Father, Lord, engulf him with the Spirit of the Lord, the wisdom of God, that whosoever is here, more especially the family, relatives, and friends, my Father, in the name of the Lord, after I shall have spoken the word of God, we will say, surely, surely you have spoken to our hearts, unto salvation, unto comfort, in the name of the Lord. As we stand here, my Father, we pray that all shall be done for the purpose of the glory of the Lord Jesus Christ, the Son of the Living Father, we pray. Amen.
Amen. Ngicela sisinokubonga usifundele lapha ku Isaiah 25.
Ari humbele khaladzi yashu nokubonga bari barele kha Yesaya ndimandi ya vhufumi na vhuvhili.
Isaiah 25.
Oh, Yesaya 25, sorry.
Verse 8 only.
Ndimaya 8 pezi. Yesaya 25 nima ya fa ya 8 page.
We glorify your name, we glorify your name.
This is for the family.
And the Lord God will take away all weeping.
Yes.
And he will put an end to the shame of his people in all the earth. For the Lord has said it.
Amen.
Unkulunkulu
mudzimu
ukufa
rufu
kuseza kuginywa
ukhadito dova
ukufa
rufu
kuseza kuginywa
oh lukhadito mirwa
ukufa
rufu
kuseza kuginywa
lukhadito mirwa
kusanike ithuba manje
ukhadito ya chipinga zwazino
ukuba operate kulomhlaba
Uri ushumiwe kha lilole pasi
kodwa sikhona isikhathi siyesa
Bethi una chipinga chine cha khouda
la ukufa
chine nga kha cho rufu
kuza uginywa
lwazo miliwa
inyembezi
mitodzi
esenziwa ukufa
ine ya koshulu wanga hane pahali ufu
uthiko
mudzimu
usaza uzesula
udaipuluta
Umukufa kufikile
musi rufu rosika
siyakhala
bathu riyabila
siyakhala
riyabila
Uma uMaria noMarta beshonelwe nguLazaro.
Musi Maria na Martha bo roberwa ngaLazaro.
UYesu wafika.
Yesu afika.
Umefika to this family.
Musi achifika mutani hoyu.
Wamafika behleli,
awana kutula.
Benyembezana.
Bachikolinda.
Bekhala.
Bachikolinda.
Uma ukufa.
Ngawunulufu.
Uma kufikile.
Musi nosika.
UYesusa inhliziyo.
Waita zomzimbilu.
Esihlalweni.
Siphe butuloni.
Kodwa siyambonga uThixo.
Bese niyalibuka mazimu.
Othi inyembezi.
Ari matotoni.
Kozwa.
Zothe toban othobaniwaho.
Ukufa.
Uda puluta.
Be comforted.
Kaba kubatezeye.
I know it is not easy.
Ndiyazitamka nyona sokoleluwa.
Kodwa uNkulunkulu.
Pethe mzimu.
Is our comforter.
Ndimukubatezi washu.
There to comfort us.
Uhonori kubatezza.
La kubuhlungu khona
musi ubutungu
thina njengabantu wike singakhuluma
sabantu ringahamba
kodwa umuntu okwazi ukufika enhlizweni
bethi akaluna umuntu anokona usikela mbiluni
ulothixo esimkhonzi
mudzimu aneramurabela
uyokwazi ukwelapha inhliziyo
ende akona uonga mbilu
igama lenkosi malibongwe
thina namrona khalelani
that's why ithi bible
ingazo bible ichi
is very close
utsinisa
to the broken hearted
na habu bambulu zokwasheka nawo
songele
uwasendela
abanhliziyo zaphukile
kha habu banembulu zabo zokwashekala
igama lenkosi malibongwe
sina labona khaleliwe
funda ke mamfako
khabale balele bomefako
John chapter 1
John chapter
1 John chapter 1
John wa utoma chapter number 1
First John chapter 1
Urangani ithi oba ahone.
Waye ulizi ekuya uThixo.
Oma amuzimu.
Bantu basemashawa village,
bathu bahamashawa.
UThixo ebekhona ekuqalekeni.
Muzimu oba ahone urangani.
Pinda mamfaku.
Akuqalekeni ube akho ulizi.
Urangani ithi oba ahone
ekuqalekeni
uThomani
ube khona
oba ahone
ulizwi
ithi
ekuqalekeni
uThomani
ube khona
oba ahone
ulizwi
ithi
yes
waya ulizwi akuya uThixo
uno ithi oba ahamudzimu
Lo lizwi lona
hoyo iphi
esikhuluma ngaye
anela khomba ngaye
waye kuThixo
oba ahamudzimu
ulizwi
iphi
waye kuThixo
oba ahamudzimu
haleluya
qube khaba vele phanda
waye ulizwi anguThixo
iphi oba ahamudzimu
ulizwi lo
Uno ipi hoyu
waye nguThixo
oba amudzimu
ulizwi
ithi
waye nguThixo
oba amudzimu
ulizwi
ipi
ulizwi
ithi
waye nguThixo
oba amudzimu
I'm talking about ulizwi
ukhomba ngayiphi
ithi bible
ele bible
waye nguThixo
oba amudzimu
kube
Kaba bene phana.
Yena lawo ebekho ekuqalekeni kuThixo.
Ene oba ahone urangani ahamudzimu.
Lo esithetha ngaye.
Hoyo anerakhomba ngaye.
Waye khona.
Oba ahone.
Ekuqalekeni.
Urangani.
EkuThixo
ahamudzimu.
Yes.
Izinto zonke zabakho ngaye.
Zonke zinenza bahone zihone ngakhaye.
Uyayibona lento uyibona ngamehlo.
Bakho sibona sine, lakho sibona ngamato.
Oba abantu abangaphandle sikathi make bajonge naphezulu.
Abalini bathu bane babanda then they run
come. Uyayibona lento oyibonayo.
Bakhosubona sina bakhosubona bone.
Yonke into esiyibona ngamehlo.
Zonke sina bazibona ngamato.
Ibe khongaye.
Zoba hone ngakhaye.
Lo esingaye apha.
Hoyo ane raba hone panu ngakhaye.
Yonke into
zonke zithu.
Ibe khongaye.
Zoba hone ngakhaye.
Utata umlawuthi.
Balawuthi
ube khongaye
boba bahone ngakhaye
umshado katata umlawuthi
ingano yabalawuthi
nomama umlawuthi
nomama umlawuthi
ube khongaye
bahone ngakhaye
lo esithetha ngaye
oyo anera khamba ngaye
haleluya amen ukhole umuntu esithetha ngaye
una muntu anera khamba ngaye
Nyembona lomfana obomvana phambi kwenu.
Ni khomba ubona umthanga umthuku phanda kwenu.
Lomfana ubuya le kwakho Eastern Cape.
Ane ava Eastern Cape.
Le esandle bathanje nasixofa imvaba.
Basi ane ngeyixofa imvaba.
Kodwa lomfana.
Bethi hoyomntukana.
Elimbonayo.
Ane nakho ubona phanda kwenu.
Le nto ayiyo.
Zine abazone.
Uyiyo.
Kuzone.
Ngenxa yalona.
Ka ntaho.
Oye khona.
Abagele phanda bo mephaku.
Angekho yena.
Asiwo ene.
Akubanga khonanye into ethe yaba.
Ma awuphale chithu chine chakona bahona.
Awuphale,
akhulu uphale.
Angekho yena.
Kusi ene asiwo.
Akukhange kube khona.
Awomo bana chithu chine chakona bahona.
Angekho yena.
Kusi ene asiwo.
Akukhange.
Awomo buya awona chithu. Chetha buya chaba hona.
Wathatha
aamba.
Wathatha
aamba.
Wathatha
aamba.
Wathatha
aamba.
Waba khona.
Aamba chaba hona.
Umthali.
Dimusiki.
Wesulu.
Walitaturu.
Umhlaba.
Lipasi.
Umhlaba lo.
Lipasi yali.
Asihlali kuwo.
Lelo tulakhalo. Chikonyakhalo
ube khongaye
lihone ngakhaye
kubeke ekaphela
kaba bele phanda lesa thuphela
yes four
yes best 14
yes four kuye kwakukho ubomi
kha oba huna kutshilo
ikona le ndawo
Una kumulinda una pethu nenda ko tola
ethi sithetha esikubonile
inune ya ri amba zwera zwibona
oh that's what I'm saying first john but I can hear ukuthi sifonda u john chapter 1
first john
I've said first john
eh yohana wa uthoma
first john
yohana wa uthoma
this is summarize intshumayelo yami
ndi phupi padze tero yanga
Senqedile.
Ndobetha.
That which was from the beginning which we have heard.
Zezo bazihone urangani zerazipa.
Which we
That was from the beginning.
Zezo bazihone urangani.
That was from the beginning.
Zoba zihone urangani.
Which we have heard.
Zerazipa.
Lo awaye khona from the beginning.
Oliwe aba ahone uba urangani.
Simzwile.
Romotha.
Simzwile
romotha
which we have seen with our eyes
amehlo ethu
mato ashu
ambonile
umubona
which we looked upon and have touched with our hands
izandla zethu
zandla zashu
izandla zethu
zandla zashu
lo owaye khona
oyiwe aba ahone
izinto zonke zingekabikho
zothe zisathuba hone
sambamba ngezandla
somu romufaranga zwana
amehlo ethu
mato ashu
ambona
amubona
oh my god
sithetha ngesibonileyo
ukhamba ngasona sibona
amen jeba bekuthethwa ngothatha umlawuthi kuthiwa lephuza
musi hoba chikwanga ngomlawuthi
yabona mina
Musi mba kongana ni.
Let me testify about myself.
Kaba mendi batanziele ngane.
As young as I am.
Ndimu tuku mboto lai.
Fundis.
Bafundi.
Bendinga nwili benbuya kusasa.
Ndoba ndisa nwi ndichito shera chana.
Moto kandi hamba ndipegenti.
Pezi musi ndichiko chibila nora mele sayani. Kandoni bayani.
Mbambi ile.
Ono generela.
Mna beninga mbinge kala ndiame siti.
Ndoba ndisa chimbili sa tunewa kuchimbili sa zoni hapa.
Bendiamba straight.
Ndoba ndichito chimbila unga aungwe ite ya chitu.
Kotwa i encounter.
Pezi utangana hanga.
Na lo uchohana tetangaya.
Na huyo ane Yohana aku amba ngaye.
Achi simbolile.
Musi achi romu bona.
Simbolile.
Romu bona.
Izandla zethu zamphatha.
Izandla zethu zamufara.
Sahamba naye.
Sachimbila naye.
Kuye lo.
Ndi ene hono.
Asithetha ngaye.
Ana lokhomba ngaye.
Simbonile.
Baya kubona.
Hallelujah. Simbone kwi life ka tata Mlauthi.
Ra mubona na kha vuchulo havo.
Hamba naye.
Achichimbila naye.
Lo esithetha ngaye.
Uyo ane lokhomba ngaye.
Jesus. Oh my God. Hallelujah.
Uyesu uli gentleman.
Yeso ndi njololo.
Uyesu is a gentleman.
Yeso utoba njololo ndi njinga.
Amen. Ungena izinto ziphithene.
Ujena zithu zochinyala.
In life ingena direction.
Chiro kusichena ndivo.
Kodwa mengena
bese musi achijena
izinto ziyaqonda
zithu ziyathoma uba na
uYesu once wangena
musi Yesu achijena
izinto ziyaqonda
zithu ziyathoma uba na ndini
aqonda kuthi
zwaba na ndivo xa buchilo hayo
singabafana
ribatukana
singabafana
ribatukana
yangena insimbi kamakhayisa
yajena insimbi yamakhayisa
yangena indoda
Sishumayele
uYesu asimbonile.
Ro ambanga Yesu wena mubona.
Engele ezimpilweni zethu.
Athi njena buchilo lihashu.
Engele empilweni katatu Mlauthi.
Ari musa athi njena buchilo nabalauthi.
Asathi ke njebe ngenile.
Ari musa ojena.
Yeke icuba lakho.
Ari khabaliche fora nabo.
Yeke ibhotile yakho ayiselayo tshwala.
Khabaliche beer bread yaharwa. Bune bakufeva ngamanda.
Yiclash leyo.
And the crash, eh?
Yabaza batwana base crash.
Baba ti baba na crash.
That is a sub A crash.
Sub A crash.
Si shumaya no Yesu.
Rine rifunda Yesu.
On crash is where.
Ni muso jana biru.
Uma ikanile.
Si ojena.
Si tetela yena.
Ri sendele na
e. Si chonge.
Ri sendele na e.
Mama wais wangena.
Ni muso ojena.
Si achiga zi.
Si achabuka zitu.
Achiga.
Amen.
Amen.
Chango kusibona nje.
Usibathi khona ubona ngonto rayi.
Sizami.
Ari khoto lingeza.
Sizami.
Ari khoto lingeza.
Sizami.
Ari khoto lingeza rine.
Sizami into.
Ari ngikuthithu.
Siyamazi.
Siyabimba.
Hamba naye.
Uthimela naye.
Sibonile.
Ubona.
Hallelujah. Oh my God. Ubona. Jesus. Oh, hallelujah.
Umefikile?
Musi osika.
Ufika ubani uphethwe icuba?
Usika wobo puanga muya wafora. Mara ajena mbiluni ya mutu.
Ufana nempu kwezi kupa ya mpagwa kwenchi.
Ufana na inazosunu kwa mtu enya nduni yaho.
Nyawasa makundwa.
Ba kwa zibwa na mbeba.
Ama kundwa na mosh.
Ma mbeba ziya chinyaza.
Pakishi krosali yako na puibeke kakushe.
Mbeba ya zobu tukurosa royabu wane
peti. Ufana nishutuwa makundwa na mbeba.
Uli ndiko chonwa na mbeba kezi na
hapala. Ufana nishutuwa makundwa na.
Amen.
Utaki kati.
Bwana matia pezi chima.
Ufake chini.
Machi chenisa nulu.
Uitetele.
Machi richeza.
Ikat.
Chumange.
Ikat.
Chumange.
Yaza umsebenzi wako.
Chaita mshumo wako.
Udila le rest.
Chau kwa ushuma na nambeye.
Mbete zitule uchituaka.
Mbeba zipumu na zili tu.
Uzbuzu maapi la makundu wa
na. Babu ya mwenye wati mtisazo mbeba zopelea gana.
That is the Jesus.
Musi watu kutimila nae
Utu chesu humo
Urimura na yeso kabo
I am
Ndi nne
The way
Ndila
The truth
Ngoho
And the life
Nabuchi
Without me
Nne ala lini disiyo
No one
Ahuna ane
I mean no one
Diri ahuna
Ongaya kumama
Ane angaya
Ongaya inga
Koti Arali asa inga
Kama sila
Yes.
No Peter, no Johanne.
Ana Petro na Johanna.
James, Peter, and John.
Petro, Johanna, na Peter.
Wahamba nabo.
Achimila nabo.
Waya kwi Mount of Transfiguration.
I am a kataba ye ashalukiso.
Umefika ngaphayana.
Musi achisika ngahange.
Babona izinto ezingamelwa ngoba zibonwe ngabantu.
Babona zisobofanelwa ho ubonwa ngamato abantu.
Babona uYesu ekhazimula.
Babona murena Yesu achipenya.
Bethe nyimbubo.
O ambara imwe ngubo.
Uthu Peter.
Uthu Petro.
Edakiwe.
Okangwa.
The presence of Thixo.
Ngabuhone amudzimu.
Uthi ngono sakha madokoto.
Ari kwina ripata mitumba mishasha.
Elika Jesu.
Mushasha wa Yesu.
Elika Moses.
Mushasha wa Musa.
Elika Elia.
Wa Elia.
The Bible ithi.
Iri Bibili.
Koma uthoni wale khona.
Nga uri Yohana ova aho.
Koma ngalizwi.
Nga uri Elia.
Talifana masulwini.
Nda balichiko fata dhuru.
Lati lo.
Larry Hoyu,
ulizwi
ithi
lo esithetha ngaye
anakhomba ngaye
naveli lizwi
qala ithi
ufatatulu
ufatatulu
lathi lo
Larry Hoyu
kwinyana wam
ndimurwa wanga
andikholekile nguye
alenda
mutakani
mupheni aleluya
besha kwi Mount of Transfiguration
batha kataba ya ushanukiso
benesifinelo
Banda nsumbuluko.
Fele mhlabeni.
Isafi wakhale phansi.
Esifele masulwini.
Ibota dulu. Amen.
That's why noba kungafika ama storms angakanani.
Ndingazo nawo hafika madumbu alushakade.
Yabona nje kutati umlawu sebegula.
Bakho zibona musi bota bo umlawu zibachikolwala.
There were times nami ndiziyela ndedo sphedlele ngicela ku mama umlawu.
Una chipinga chena nebo no banchito humbela chipinga kha bo memory house nda toya nda chabo kwa masibadele
ndicela ukumbona
ndichiko humbela uya ndichiko yobabona
and younger ones
atongo yaluthi
jombona
ndichiko yobabona bana hozi
mama
bomme
mama gata tumlawu
bomme bokhotsi yashu bana hozi
your son
murwa wabo
akazange ajike nangelangelodwa
abungo shanduka nangaduba naduba nalethi
athi ngani nithathe nindise kwabanye abantu
bari abadolikeza bonjia banyise khabone riyadiba
ditsho especially ngoba banitsa abantu abathandazela abantu especially
ndiyamba musi basibadela ngauri ndibanje bathu vane rabarapela sibadela
abantu besiya kuye bawumthandazela
uri musi bathu boya khaye uyo rabarapela
balela straight
ababuza straight
don't pray for me
ari ndikoto humbela ndifanele ntshabelela
my pastor
ba mfuti wanga
my pastor
bafuti banga
I'm talking about me
bakhomba ngabone ba
my pastor
bafuti babo
will come
bari bafuti banga
pray for me
bantshabelela
and my wife
and na mfumakazi wanga
ebengathandazelwa nakubani
bafunde barawuthi baba basatende urabhelelwa ngamfundzi
yina ni abantu abathi mabefika siphedlele
bangwe bathu bathi umusi wosika sibadela
yokuthandazela
bathi urabhela
bathi ungayiqhumisa lokho lempepho
bangwe banayi na ona ithamo oyimushonga
ungawuqhumisa lo mthi
bakafisa ezizizi oro
ungawasela lamanzi
banganwa haya madi
akaselanga manzi
barawuthi abangonwa madi
uthembe uJesu
bombe yafulupelo labo kamurena Yesu
wase waulala
usika magumoni yabuchiro habo
sengiyavala
ndichikovala
uJohane lo esithetha ngaye
Yohana uyo anenda kuhamba ngaye
othetha ngoYesu anibonile wamphatha
anokuhamba ngaYesu wayemubona mufara
ngoba ngoba xa uhamba noThixo
ngawo musu uhamba naye uthi
ngaba many challenges
khayethu zibanji
there are many challenges
khayethu zibanji
ithi bible
iri bibili
ngenxa yokuhamba noThixo Johane
nga uthimbila na Yesu Johana
i history ye skolo se bible
diba zwakale ya chikolo cha bibili
ithi there was a time
Ndoba ndofa. Kodwa ngoku. Bedzinga ichino chipinga.
ndofuwa ndiyatshila oyo ane rine ramurapela
wajene ngobeni
ajena khalibida
lo esimkhonzayo
oyo ane ramurapela
wajene ngobeni
jena khalibida
odingwaba
silibida
abangena kulo
abo ajena khale
likwazanga
akundwa
ukumbamba
umufare
apa wampuma
apa
wambona uJohane
amubona Yohana
wambona
amubona
amen wazobona incwadi yokugqibela uchapter 20
babona kabu kuyophedisa chapter number 20
zininzi izinto azibonile
ndizinje sizoyazibona
kodwa kwezi zinto azibonile
bese khaya sizozothe sizoyazibona
bona no chapter 20
obona na ndima ya bu 20
from verse 11
uba ka verse number 11
uthi ndabona
ari ndabona
abadala
ba hulwane
nabancinci
nabacuku
bemile
boima
phambi
kwakhe phanda hawe
hey Jesus
ndabona
ndabona
abadala
ba hulwane
nabancinci
nabacuku
nababese lwandle
nabe ba fela lwanjeni
ilwandle labakhipha
lwanje babaqanza
ababephansi kwamanzi
bebabantu babadasi amanzi
manzi abathethela
lwanje babalitshenza
ama
baima
phambi kwakhe
hawe
zavulwa imoto
zavulwa zibhuku
zisezavulwa
zithanda izovulwa khona ilanga bhuku
jongani
labelesana
family
muta
nebandla lonke
na chibizo bangawangareza
sengiyafana manje
ndiko pendela si
incwadi izavula
buku zitofulwa
kula incwadi ayikho into engarekhodwayo
khaezi zazibuku awunana chithihi chizongo rekhodiwaho
ayikho into engarekhodwanga
achiwe chizongo bikiwaho
kwazi incwadi ezavulwa
khaezi zibuku zomvulwaho
kurekhodwe everything
obikiwe chimwe na chimwe
izolo wazenza usengumntwana
zibizwe bona bazitsa bachamwana
waze walikhekho
babuya bakhekula baba mthumulwa
uka waba mthala
baba mthumulwane
wathuma uhambo wasimelela
bari musi bachichimbira
sizavulwa
sizavulwa ziphuma
sizivulwa
sizichivulwa
kuza uthipeda
zipapaka uri
kuza uthipeda
zipapaka uri
ukuba i relationship yakho
bushaka hapo
yesu
renda yesu
ime kuphi
wa imanga
abamkelo yesu
wamutanganisa yesu
azabizono zonke
zibizothe
zasuliwe
siyaphumuliwa
kodwa bangamamkela ngujesu
bethi abantu bazomutanganisa
baya kwi everlasting punishment
baya ka punishment isinabupelo
siphethe uYesu sesiyathandaza
ro fara yesu sinalukhewa
all eyes are closed
musi mato ashu ovaliwa
all eyes are closed
mato ashu ro fara rothe
all eyes are closed
mato ro fara ngoto ralo
all eyes are closed
ro fara mato ashu ngoto ralo
nanku mtothu indlela
khoyo muthure ndiyene ndila
ububomi
ndiyene kuchilo
uyinyaniso
ndiyene ngo
akukho namnyo yakuthixo ngayinga
awona muthiya nanga yakha mudzimu
abantu abakho katatu mlawuthi
lufunelwa bafu elwa bomlawuthi
kulefewele katatu mlawuthi
kha hefewele yaba lawuthi
abathi yesu ngiyakufuna mina
bahonene abantu bane barumurena yesu ngiyakufuna
sisadla umuntu kulonda wakho
anekone baba hone kone khabambe sechanda cha
athi yesu ngiyakufuna mina
muwe namwana rine murena yesu ngiyamthola
nase sokali sandla
musi
nasobasibini
abantu sechanda chabo
sesithathu
khetho chanda chabo
sesithathu
khale misezwanda haleluya amen
kanibeni ngenyawo
ngekhala kubathina manje so zwakufashumela kwethu
yashala
kanibeni ngamlenje
chobo zwakubhekela
khaba yime ngamlenje yabo
Send on your feet sesiyathandaza.
Khabile ngamlenje yasho uyo rabele.
Siyaphakama baphakama abantu.
Azitsakwazini ngamlenje yasho. Bamo bamutanganisa yesu.
Ngiyamcela ngokusithoba khulu.
Ndikho bahumela ngawuthuthu kuphansi.
Siphuma phapa zisule ngihlele kuzo.
Ndikho bazona mabhekha zulo zobathula khazo.
Ngiyamcela ngani.
Ndikho bahumela ngawuthuthu kuphansi. Khaba bhekha zulo zobathula khazo. Khabade. Khabade kanne. Khabade babebi banda. Khabade bokhosi. Khabade khabade nikuba humbela khabade khabade bayimenge lo phanda khabade haleluya Amen. Amen. Kabate. 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 Call you would know for the village, Baba.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Abanye bosaba bantu.
Abanye bosaba bantu.
Abanye bosaba bantu.
Akotopa bantu.
Kodwa nayifaka inhlanhla ekhaya.
Bese bajelisa amashudu umtali wabo.
Amagama wenu.
Mathina anu.
Asophali kwimoti zalapha emhlabeni.
Akamwali khabukuza
phalosha. Akho kwimoti zamasulu.
Bese khabukuza letadulu.
Sengubona ibandla libengenyawo nje.
Musi rota kwa roi marotheka mina nje yasho.
Nesulu limengenyawo.
Nalitadulu lo imbangambe.
Iyasela phetha.
Liko pembele.
Afumulo.
Emuya.
Asamuchese.
Ine yakoda kamrena Yesu. Amen.
Namupa.
Makulubale. Amen.
Moti mwashu tina ni na manda na mrena wanga iso Kristo. Keba wa imanga panda. Mofa ifilabo. Baringa ngora wana mti mwonga lufura wa mula uzi. Rijelike ritaka mchizi. Rijelike ritaka mshalukisi. Rijalika rita kanada rita zumbwa visa. Rijalika la umali wa mbuguni ya mchini. Waima wada kama mrena. Zina nila yesa wana sareta. Muna wa shirika rabera zino. Arina zingi zina nanga zibura. Rindoza na mulira wa yesa. Kawa tangereze. Mudumashu machito fahafa. Machito kanseli waga matinda. Mulira kawa angareze. Basini wa mironga ni ya madi. Matamo ana michero nga jifinga chakone. Mwe wa jeso. Ninga tuwala na musi. Kawa waitenga utu. Wawafa. Wawawona. Kawa jene. Kawa vechikazi. Chawula zote. Tomo machero ni adiwa la mamusi. Machimirele ame masa. Mwambere ame masa. Mudzimuanga wame kopi. Inwane ukashangu na. Kwa ni mungu ni wako zita. Nga Yesu Kristo.
Re kodonea ono mushumo ka mchimza mushumo
besela abazalwane abakhona la ekhaya
re kodwa umbela batheli bane baba hone hapa noni hayani
if nje singa thatha madama wabo abazali bethu laba bana
arali robo zoba zichukona dze ri mwane pasi madzina aba noni bane baba
ngelo sprinse kuti baqhubeka bamkhonza uJesu
uri rikona u thusana nabo karando rwabo rawfela phana na ushumela muzini
ngoba amandla nasekumkhonzeni uJesu
haleluya
kama inkosi mayibonga
amen vanokono vathusa khombela ngoti tokupadza vathavani vaje madzinavo tikono thusana navo machere
ari kolivuwa tsinandela Yesu Kristo chipinda chona dirisi yavo kuma so ro swika magumoni pati ya pano hayani nga uralo ri koyotwa pano ma chimbelele ashu o imangandela yeno ni gore ine ya dovai panda gore dzote ndi DHZ419 liver ine ya dova I yon ire panda hash ndi hedzi dzimwe dzine dzo tevhela nga murahu I dzabva dzigolei dza vhalidzi then rine vhaṅwe nga vhunzhi ri ḓo sala hedzi dzigolei nga murahu dzinani ḽa Yeso Kristo ri songo shavhuya ra dovha ra wana na luimbo ndi ḓo humbela vhafunzi vha nga vho muhope vha ri valela tshipiḓa tshine tsha u thoma hafhanani hayani
kha ri bonye nga Yeso Kristo wa Nazareta Mudzimu alitadolo rikotama uje chishwinga radisa dzindivuwo. Mora na urugao richiliwa zote zeva ritera. Zote zera zvona machiko rishumera kano machuruni. Zina lao liketoa kalito rendra musu richika tita kwa hapa. Uto rangiwa panda nga waruma watadolo utangiwa no sarwa mrao. Richi pulupala richi tenda ori zito kona zia zoitea. Lao zina la kono rendiwa. Gaiso Kristo wa Nazareta. Amen.
Odimo alite.
Oh. kolibuwa ndi dohumbira bafunzi bofaku ba rangala panda nga tabelo.
Thank you so much. We would like to ask Pastor Faku from wherever he is to open for us with the word of prayer. Pastor Faku.
Rabele. Father, in the wonderful name of Jesus Christ, we give all the glory. You are worthy to be praised. There is none like you, O God. As we are opening this service, Thixo wethu onamandla onke kule ndawo Nkosi yokulinda, Nkulunkulu wethu omhle ivule kanye nathi, bawo onamandla onke kubo bonke uNkulunkulu, akekho njengawe. Thixo wethu onamandla onke, banguThixo ke okhona kule ndawo, sivula le nkonzo egameni likaJesu Kristu. Amen.
Re kolibuwa bafunzi bo mukwebo ba doisa panda na mbulungo nga hanoni macheloni sinanela Yesu Kristu kari wanolwimbo bafunzi bo mukwebo bachikujia chipida chavo.
Thank you. Bafunwa. Ro kubangana rote.
My beloved, we are gathered, all of us here.
Perhaps because of time, even if you don't interpret.
Nganta kachiping.
Bafunwa ro kubangana rote apa. Uda usita zosalaho. Za bo abashoni Robert Mulaudzi kavide helilo atamao ndi kotamo appreciator the presence of our dear pastor Faku all the way from Gauteng for the work well done ange hayan robana chipinga chabode rafai film dzemo rikotamo appreciator the man of God zvazvino rikotamo ririyo uta mushumo uyu kabidelelo atama wanga ndila hei kabuku apaka 1 Corinthians chapter number 15 tukotama obala verses isigati hapa ya utoma verse ndikobala verse 35 1 Corinthians chapter 15 verse number 35 iflam zimliringa luambo luluswa mungwe angadiri zvidoto ita hani vafu vachivhuwa vadofuwa veka muviri the rikosvita muranda wamudzimu wenga chirisisha mudzimu nga chipinga chaupedzisera batanganedza Yesu Kristo samurena wavo. And for that reason we want to appreciate the Church of the Assemblies of God down in Gauteng for the work that you have done of leading this giant into the presence of the Lord. Richi amba haparu ambo runero kwambi wafi zvidoto itisa hani vafu vachivhuwa nga uri vafu vadofuwa. Now ukori apa munanda wamudzimu Paulo uri ataruchedze hazvino uri zvidoto itisa hani ndidovana zivese ndichipfuka apa ka verse number 50 iflamzi muliri bahashu verse 50 bahashu chani nini buudze mutu angasikone ujena mubusoni wa mudzimu otoraro amutu wanama chichinyarao chingasikone ubachiti na zvisa chinyari konani zanga dubale rafauri abachego ndilone dubale muya wabo wabo vaka muvili hapa riko swita zvo salaho zva mulanda wa mudzimu ari the remen rote amen ari the remen rote zvino itfila mudzimu liri kha verse 35 zvidoraitisa hani zvino pindulo ke apa uri itfila mudzimu lisumedza uri muthu angasi jene mubusoni wa mudzimu otoralo nga nama na maropa zvino ha ndini pulela chipiri asichi aringa firote ushandukiswa kani rido shandukiswa kati pazi na upoiza ito musulu pala 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 ashango ruchilira ruchilira bafuba dofuwa veka mwili usasini rineba penyu rambo dido shandukiswa hapo ifila mzimule ya sumbe za shauri risita zi baisalao kana zichinyalao kana zifaho kana zibula waga baluwazi mara ifila mzimu lisumeza ulupana pana ludolira vafu vafuwa bayo tanganeza a glorious body mubili usesu do bai sarao kono nizanga I don't want to put you into flight or to terrify you mara the war that is between Ukraine and Russia today ingaba ichiko mark at the end of the world Jesus ya mauri mini when two great powers meet together, the lesser power has to succumb. Zombori, hawa wana, bama shanga hayo mahuru, banewa wana stama ni zote. Hato itu wazungo zisa, dibereye bazuka waputeza. Hapa chikoni chazi tabani. Shango liya kono pera 3 times. Mitutubisa. Now uyanga prophecy zvichibva kamudzimu kana nizanga ndizvauri Russia idopedza isongorona Ukraine pedzi hola rapola ane apfimuranga panda wa Ukraine ndi muJuda wa muJuda zvimbo zvari ufara muJuda ndi unavera Israel unavera Israel ndo yamagogo namagogo vadinda vamudzimu revise your scriptures this might be the time. This might be the time. Don't stop planning. Basungai mo plana, but Jesus may come down. Catch pinga chirera ko chira kacho. Arali basungo nengi siwo fana na bomura wuzi. Hallelujah. Nobody got a mari. Zuba chikoma na siyo kaita azote. Kama tibusa musontike. Muna warawari chiko funzo ngari rufuro fa gundola kunyalera. Afi rufuwe gundola ulingapi. Iwa rubonera. Iwa rufu rubonera rwa runga pizinoha. Now, kama mna uzi hapa, bofara gundo, rinera tulifara. Nga uri rufu runga saba itachitu. Boponyoka. Hallelujah. Kona nizanga uchira unamzimu zikine. Nga uri uchituwa kalino shango, uya zidiwazoru unamu macharo panda. Hallelujah. Roba richifanela richiguda. Bana uzimu bana mashudu mahuru huru a uringa duwa kana nga maduwa matuku osaraho ba wane chikara cha unengisa vuchilo habo ba unengisele ka mzimu hallelujah utotuwa una mzimu ni chitu chuhurane arizoto wande na mzimu shanda yezo ndi swabudhi but nikotama uri ndibane verse 56 Masirishka diyo uhumbela uri bularubutse. Iflamu zimuliri. Rubonera la rufu ni buchinyi. Buchinyi bo buwa na manda kamurayo. Karili buhemu zimu wea ita uri. Rikunde ngamune washu Yesu Kristo. Nikotama zauriri chiko tisa bularo hoyu. Ri wana luimbo rito luimba ngamanda. Richiko wana na zwanda. Richiko nengisa mubili wabalauzi abashoni Robert Kalibide helilo atamaho uneba dolinde na hone mzimu usika duwa lina lupana pala na dolira bafuwa basedo sina basedo baiswanga marwaze bafuwa bana a glorious body bafuwa bana etanganeza mzimu zina nila Yesu Kristo karuwa na luimbo
Yeah.
All right. Ndiko for chuni ziko pambana. Kari to tendela ba bo DJ ba to ronga no luimbo. My Father and my Lord, in the name of Jesus Christ, we want to approach the throne of grace. Musumudzimuanga Bogiselilichko Tsanga Zinala Iso Christo. Ka Petu Hunemula Nawau, Baba Shoni, Roberto Mulaudzima Dwawa Wala Honi. Korabela Rumzimuanga Pain Iwana Ingwe, Erekabana Nabaduru, Namashaka, and Mufumakats. Nayanam Zimuanga must be buried today, and you set them free from every pain. Much as we have received the word of the Lord that encouraged us in the name of Jesus. Baba Riazudiba Zori, Bahapa, Boda Rau, our Rachpinganyan. Rukorebela mudzimu wanga urivaise panda ukutadza balidziva unomuta katsina la Yesu Kristo Yehova rialivuwa amen arana nzudzanyo zoitiwawo ngaba muta ushela maruva kana mavu vangatizviita vashumi vagoshuma. May God bless you.
zina nileswe kristori kwe kachipida chaburaru chipida chine chaba cha utibula tombo na chene chachipida vafunzi bomu kwebo abadhe yabari rangapanda zina nileswe kristo
mchema za msumo nukolivuwa utovaa afuna kwa chini na yesu rikotama riyame maifia sikati hapa from the book of Genesis and chapter number 35 Ribare verse 13 and verse number 14 to start with. Ipfila mzimu liri. Zenezo mzimu agonya amusia ene popetu heaba achiko ambanae. Yakobo atoka tombo lachi umbozo laima ene popetu he mzimu aambanae. Atebura era tebura ntahalo. Ashera na mafura. Kavari ndivendi vale verse number 20 and 21. Ifilamu zimliri, Yakobo aimisa tombo la chuhumbuzo nta charo chawe. Chuhumbuzo icho chisumba une charo charaere chavahone na namusi. 21. Israele adova afuruwa a kadende yawe onopira migidala edere. Zinezo ambori dingo la masambi. Ndukotamao to just make few comment. Number one from verse number 13. Rikowana uri. Yakobo na mzimu wabana chipinga cheba tangana. Yakobo atangana na mzimu. Rifa Richard Uza udibazori. Bwaba Shoni Robert Mudauzi. Unaduba lewa tangana na mzimu. Basa tuchinyara. Hallelujah. Amen. Hapa Yakobo. Naene asuka atangana na mzimu. Ono tangana na mzimu. Ziyama zori. A challenge put to all of us in this zori. Let there be a day in your life who never ambori ngaduva lauri notangana na mzimu. Basongo tena buchulobu no buchiba piringeza babu ya batu wakalino shango basongo tangana na mzimu. Chitebela uchine rikochua na wapandizauri. Yakobo rikomuwa na achite na tombo mfuno wawe ufana na zubala uzika na mutawala zubaita. Ngawita chiga chatombo hapa. We want to trust the family ore nichiga pezi chauto humbura he vabea hone vomla uzi. And I want to trust the family once again udibazwa ore. Richida hapa we will be just remembering our father, our dear loved one or beloved one. Usina sulo zunera baruko itazone. Nga ore, the gospel that has been preached in the tent today, it is an indication uri rajia zone, we will survive and we shall live. Robert Kota hapa koroini rich kwamba na wena bani nabo. We are saying, Pastor Faku, you must tell us where this cat, we can find this cat so that we send it to most of our hearts. So that we check uri zimbe, but so much abahone, river wapuruwa. But Jesus can do that. Chaupesa ndi chauri. Wano ita tombo heli. Rikoona Yakob. Achipira hapa ya itaone tombo. And they build their tent. Kashangola Eder. What does this mean? Ziyamba chauri. Our lives, dreams, visions, purposes. As we fed in a musi nga uurunga waba shown. As we fed in a musi nga uita chigayechi. Ziyama zari, Mudauzi Junior, all the dreams that your father has, you are to achieve them. Arimi wame raima anepera peteon. Rifunari wuchilo wye panda. Zibu ya zote zaba rifunde zao zita. Rizite richko ya panda. May God bless you. Hallelujah. Robert Dori, Muchimizamusumo,
aribudze uri mushumo wayo wotibura udoitwa ngavonyi madzina
ri kolivwa dzina la Yesu Kristo
ri do humbeleli ndemulaudzi na vugala madzivana vada va imanga afanani panda
kitlwana kimitsale bado imapetune babona uri badolikona hone ulitibura uri rivale mulaedza Webe wao hapa. Ndizezo DJ Kanal B.
Muraidzo mwarongo urani nga uri ndine Yehovha ndi mudzimu wau ndi khwatisa tshanda tshau ndi uvhidza uri u songo ofa a u farisaho ndi nne
wapena
Ari
kodi kodi fika musi huna una petwa vanwana ni madzina. Ya.
Mulaedza we uzobaliwa afa ndi wa uri mufu wo begwa nga 1962 nga March nga dzi 30 vhasina nga 23 dza February 2022 vhavulungwa na musi nga dzi 5 dza March 2022 zwezwo sa
Ri kolivhuwa tombo lo valiwa zwa zwino ri kweka tshipida tsha u vhala maluva na wave ya palani ri humbele katutshelo mulalo na vhulenda vha ḓo vha vhone vhane vha ḓe vha ri vhetshela na uri vhalela maluva dzinani ḽa Yesu Kristo ro pfuka kha tshipida tsha vhuraru tshipida tshine tsha vha tsha u tibula tombo ri tshi khou yo humbela muimeleli wa civic arali a hone u ḓo ḓa nga ngeno phanḓa a ḓa a amba mafhungo musi muimeleli wa civic a tshi khou sendela ri ḓo humbela u fana mazwiwa nga musanda arali na vhone vhe hone na vhone vha 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 tshi khou sendela nga ha ngeno phanḓa dzinani ḽa Yesu Kristo havha vho swika hafha noni zwa zwino ndi vha civic
tikolewa mchimbiza mchumu roda opano rote ari derore rode samutwa shopano kumavurunga ngabugere chito chorona tingambe zingi tidato amba ore vathu arare chitowa panone apa enda maone vaobona uri ndinthandi thaba aya mavuna ndi chitamure ade hapa hapa petu mvule izi chidona ido chinya hapa petu afuna tibedzi na nale zidine zilo sabona ro vethuka pala uri uchisaka udodzisa ro level oya no ya vato dzida vadzita na semende nga matungo uri chipenga vato chitovela vachidai vawane matsusi na patsini na vito ndikolibu amuchimbidza mucho.
He was just simply giving the direction as to what need to be done after all has been done.
Ndikolibuwa chimidza mushumo. Nendo imapa ndo imela khosi vhele vho mashawo. Vachikori nkosi worira wo swika thavani. Ubvao kha vhamuta wa mulaudzi. Vachikori vhathu vha mulaudzi thovhele vhanavho tshibva tshe mushumo wa thoma u ḓo swika ḓuvhani ḽa ṋamusi. Ndi tshi khou ri kha vha muṱa wa mulaudzi a vha mukomana washu, khotsi yashu, khaladzi yashu hune vha vha hone a vha tshena na peini na nthihi. Zwino ndi tshi khou ri kha muṱa wa mulaudzi kha ḽi vhe ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa uri ri tende ri dovhe ri ṱanganedze zwa uri muṅwe washu a ri tshenaye. Ndiko livhuwa.
Simply conveying the message from traditional leadership, saying, well, since we had the happening that took place within the Barakudzi family, I've been with you in your crisis. Simply, that was it.
Rodi Bua, Richikoya, ma gumboni zazin, Rodi Bua, Kondeleri Wakamus, Chipinga, Ro, yeah, Chokaxi, Nyana. Ro lanyana chipinga mara ri kolivho kondeleriwa vha vha hone vhatendo ima u swikela hafha nuno ne ra vha hone zwino. So ri kwa kha tshipida tsha dzindivhadzo na dzinduvhuo ndi humbelevho Miss Sharon Mulaudzi vha ḓe vha ri itele dzindivhuo na dzindivhadzo nga ngeno phanḓa.
Amen.
Amen.
Dia varumirisa nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Ndo dzera dzindivhuo na dzindivhadzo. Ndi khou tama u thoma nga u livhuwa Mudzimu ra maanḓa oṱhe we ra mu vhona vha muṱa a tshi vha na riṋe a ri farisa. Haleluya. Iṅwe ndivhadzo ndi ya uri ndi khou tama u livhuwa vhafunzi vhoṱhe.
I would like to appreciate all pastors.
Vhe vha pfa tshiwo hetshi tsho ri welaho vha mulaudzi.
Who had heard what has befallen us as the Mulaudzi family.
Vha sendela vha ri khuthadza nga ipfi ḽa Mudzimu.
And did their best to come close to us and give us the best comfort ever.
Ndi ndi a livhuwa.
Thank you so much.
Ndi ḓo dovha nda livhuwa vhafhaṱi vha muḓi. Hoinoni.
Hallelujah. I also like to appreciate those who built this house.
MTG dikoneli bona veiwe mushumo wona ka wa vhuḓi wo rali. Haleluya. Diko tamuliwa mchimbidza mushumo tshifhinga tshinja vhathu ri avhangwa ndi avhalivhuwa mchimbidza mushumo uri tshimbidza nga mbilu ya lufuno na vhuḓiimiseli havho ro vhu vhona. Haleluya. Diko tamu dovha nda livhuwa vhathu vhoṱhe vho bvaho fhethu ho fhambananaho. Ri a zwi ḓivha na vhathu vho tou bvaho special u bva vho Joburg vha ri vha mulaudzi ri yo ima navho, ri yo vha farisa, ri yo ima navho kha mbulungo yoṱhe heinoni. Ndi khou tama ni livhuwa dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareth.
Let me appreciate everybody from near and afar who had what has befallen us and decided to come and give us the comfort, particularly those who came from Joburg. We really appreciate what you have done for us as the family. May God bless you.
Ndikota muri mwana mumwe afe olivhuwa na kana masiari. Haleluya. ndivadzoke inenda kodza nayo zvino.
Is the announcement. Would you please lend me your ears?
Hapa ndikombera vatecherese. Dendeni rikombera vafunzi richisvikangeno hayani.
All pastors, will you please go to the tent as soon as you reach home? Including all visitors from Gauteng. May you please do everything according to the given order.
And then divaruwa. Baaruwa bote. And then vangwe vadzowana huna saving point geteni ro derikoya geteni vane vadzova vasiyo kha vayeni vachikuwani vane vasive vafunzi vane vasive vaaluwa vothe rikoyo vasevhera kha tafula line la dzova ligeti zviliwa zvothe hezvi zvenda zvibala zviyafana ndikhulivu.
Thank you so much.
Rikolibuwa ndichikotenda uri rikoyo ita uzvi ita nga ndira yedzi ndivadzo dzaamba ngayo rasi svikara tanganana na hange ini rote robudzi uri rikoya ngapi auna mutosi wonga ndapa petu uyanga ndivadzo zvenda dzipfisa zvone so nga urare musi richitwa hapa none kariye ri di one ri hapo he hambi wo pfirie hone risongo ya husongo mbo pfirie hone ravo khakisa zvito zvavathu so ro svika magumoni ndi napendumbele vafunzi vangane patsini va nambe vari vhaile mushimanga tabelo dzina na Yesu Kristu. Boselo.
Kari rabele mudzimu washu nga dzina la manda la Yesu achilao vone vavo tevoluga vaya fulufedzea uchilo washu vuzwandane zvavo dingana vuchilo mukati na muta wa mulaudzi vuzwandane zvavo Yehovha ritamo valivuwa zvevone vabonala mukati na uno muta ubva che chililo chapala mukati na muta vobabone mutiki vobabone mudededzi vobabone vakulutaho matodzi matoni a mirado ya muta mudzimu wanga rosvika kha ilino ḓuvha loto svita Yehovha zvosalaho zva khotsi yashu tamolivuwa u konisiwa nahone wa mutsho wavhuḓi dzinani la manda la Yesu zvothe ri tenda zvoro zwi ita nga vhudele na nga mulalo swika tshifhinga Yehovha tsha uri ri humele mutani he ra takuwa ri hone mudzimu wanga ri kha ḓi ita thabelo ya uri zwi nga vha hani Yehovha vha tshimbile na rine u bva hafha u swika hayani hayani Yehovha ndivhadzo dzi ri hu na zwiḽiwa zwo dzudzanyiwaho zwine mudzimu wanga zwo itelwa rine uri ri ye ri ḓikanzwe ngazwo mudzimu wanga ndi a rabela ndi tshi amba malofha a Yesu Kristo zwi tshi ḓopadza uri zwi vhe zwo lugaho zwo fanelaho mivhili yashu na mutakalo washu nga Kristo Yesu kha vha tshi ḓopadze na vhoṱhe vhe mudzimu wanga vha ḓikumedzela uyo zwi dzudzanya kha vha zwi ita zwoṱhe vha tshi itela dzina ḽavho nga Kristo Yesu a tshilaho ri a livhuwa. Amen. God bless you.
Kamusi zwo fhedzisela zwine nda ngamba ndo vha ndi khou humbela vhathu vhoṱhe vhane vha vha na dzigoloi uri ri songo swika hangei ravo khakisa dzigole dza vhalidzi dzavho balelwa u swika hangei tsini na jaratani kha riri kamusi ri tshi paka dzigole dza shwi ri si vale ndila kana ri si ra ima getheni hune dzigole dza vhalidzi dza khoto yo ima hone ndi hezwo zwine nda ngamba zwo.
The last request is for everybody who's driving the car, please, whenever you arrive at home, pack according to the requested order, please. So.
Come back. Siti paga misu tato lwako baba Kumhlaba wonke Siti weka mene Awo kumhlaba Siti paga mababa Siti paga mababa Siti paga mananche Sanders is home.